amatsinga susuruka ibyo musuzu bikagenda nkanyomberi none cyono ngwino dushyigikirane maze nyabuza twishyikirira amashyo.